Beautiful moon, let's dance through the forest now. Beautiful moon, please show me the answer how. When I am sleeping, dreaming, you come to me. Up in the stars, so beautiful. My name is Luna, Luna Bell. Where I am from, no one can tell.
Lunabel o nnile le nako e monate thata kwa sekolong. Ba ne ba lebeletse tiragatso ya dimpopo tsa matsogo. A ka rata go direla rre wa gagwe seo, mme ga a na dimpopo tsa matsogo. O tlile go dira jang?
Dumela ngwana ke Lunabel.
O tsogile jang gompieno re om?
Oh, ke tsogile sentle ngwana ke wena o tsogile jang?
Le nna ke tsogile sentle. Re om, a o kgona go dira dimpopo?
Dimpopo? Nna? Ga go bonolo gore nka dira seo, mme wena o tla kgona.
Nka kgona jang?
Dikarabo di mo diatleng tsa gago ngwana ke.
Mo diatleng tsa me? Ga ke na sepe mo diatleng tsa me re om, ke menwana fela.
Menwana ya gago e ka nna dimpopo.
Matsogo a ka nna dimpopo jang?
Akanya ka ga seo ngwanake.
Ke akanya, mme fela ga go sepe se se tlang mo tlhaloganyong.
Ditsala tsa gago di tshameka ka dimpopo tsa matsogo. Gongwe di ka go thusa go akanya ka go dirisa menwana ya gago.
Ke tla ya go ba bona. Re tla bona na kgantele re om.
Ke tla go bona kgantele Lunabel ngwanake.
Nkwe le Gerald ba tshameka ka dimpopo tsa matsogo. Ba dira o ka re ke diphologolo tse di farologaneng. Se ba tshegisa thata.
Dumela Nkwe, dumela Gerald.
Dumela Lunabel.
Re o mo mpoleletse gore le ntse le tshameka ka dimpopo tsa matsogo. Ga ke tsona tse.
Ee, go monate. A o ka itumelela go tshameka le rona Lunabel?
Ee, Nkwe. Ke leboga Gerald. Go siame Gerald, a re dire gore ba gaisane ka lebelo.
Ee, Gerald.
Lunabel, ga wa fenya. Tlou ya gago e fentse.
Ke lebetse. Tlou e fentse. Tlou e fentse.
Re ka dira eng gape ka dimpopo tse tsa matsogo?
Go ka nna jang fa re ka dira gore di bine?
Ga ke itse go bina.
E seng wena Nkwe, mpopo wa tshwene.
Ke a lebala jaanong.
Se se monate. O ka re nka be ke na le dimpopo tsa me kwa gae.
A mme?
Ke ne ke tla di diragatsa mo ke bontshe rre.
E re ke botse tshwene ya me. O bua sengwe ka dimpopo tseo di setseng di le mo diatleng tsa gago.
Mme fela ga se mpopo ya me.
E re ke botse gape. O bua seo gape. Leba mo diatleng tsa gago Lunabel.
Ga ke bone sepe, ke bona menwana ya me fela.
E re ke bone gore Ted a ka re thusa.
A re tshwanetse go tsamaya. Ted o na le mano a mantle. A re kaya.
Eya, a re yeng go.
gotlhe mo Woodlands re etsa maya.
A bona ke nkwe.
Re etsa maya, o re etsa maya. Gotlhe mo Woodlands re etsa maya.
Bona ke Gerard.
Re etsa maya, o re etsa maya. Gotlhe mo Woodlands re etsa maya.
Bona ke Lily.
Ria tamaya, o ria tamaya, gotlhe mo Woodlands, ria tamaya.
Ke sala ropele mogo, nngwe pedi tharo nne.
Ria tamaya, o ria tamaya, gotlhe mo Woodlands, ria tamaya.
Kwa kai o kwala kwa ntle ga yone Ted o ikokai o ho a kahanya Ted he a kahanya ga nkitla ke khona.
Hello, you ring my bell, I'll be your bell. Come in, be merry, welcome. Old friends and chums, fairies, owls, frogs and gnomes, my buddies, my mates, my pals.
Ted o tlhalosetsa Lunabel gore o bakile maroto a nang le seshebo mogare. Bo bongwe bo na le nama ya kgomo, fa bo bongwe bo na le nama ya kgogo. Maroto a tshwana, jaanong o tlhoka pene ya gagwe e ntsho go kwala gore lebokoso lefe le tshwere boroto bo bofe.
Re tla go thusa go batla pene eo, Ted.
Eya!
A le bone sengwe?
Ga re se re bone sepe, Ted.
A go sengwe.
Nya.
A go sengwe. Oh, ke leboga. Ke leboga thata. Ke lebetse gore lutliso ke eng fa gompieno.
Lunabel o tlhalosetsa Ted gore o batla go itirela dimpopo tsa gagwe, mme ditsala tsotlhe di mmolelela gore se mo diatleng tsa gagwe.
Fela seo ke nnete, Lunabel. Karabo, e mo diatleng tsa gago. A o itse sengwe ka losika lwa menwana?
Nnyaa, ga ke itse.
E re ke go bolelele gore ke bo mang.
Go siame.
Ntsha seatla sa gago, mme o se lebise kwa go wena.
Yo, ke rre monwana, mme monwana, abuti monwana, ausi monwana le ngwana monwana.
Oh, ke ka moo ba re karabo e mo diatleng tsa me.
Eya.
Ke itse pina e buang ka menwana, mme ke ne ke sa lemoge.
Oh, o re binela pina eo tu, Lunabel.
Go siame. Remonwana, remonwana, o kwa kae? Ke fano, o ntse o ya jang? Memonwana, memonwana, o kwa kae? Ke fano, o ntse o ya jang? Memonwana, memonwana, o kwa kae? Ke fano, o ntse o ya jang? Abuti monwana, o kwa kae? Ke fano, o ntse o ya jang? Ausi monwana, o kwa kae? Ke fano, o ntse o ya jang? Ngwana monwana, ngwana monwana, o kwa kae? Ke fano, o ntse o ya jang?
Yay! Ke ne ke sa itse pina e.
Jaanong ke na le dimpopo tsa menwana tse nka di bontshang re. Ke lebogela thuso ya lona.
Re binele gape, Lunabel.
Lunabel o simolola pina ya gagwe gape, mme ditsala tsa gagwe le tsona di opela mmogo. Re monwana, mme monwana, abuti monwana, ausi monwana le ngwana monwana. A monate o mokalo.
Luna Bell ngwanake, a o iponetse dimpopo tsele tseo tsa gago?
Ere om, e bile gona go sa tlhokagale gore ke dire sepe kwa ntle ga menwana.
Jaanong o ne o ntse o na le seo o se tlhokang?
Go ne go le bonolo.
Go bonolo thata ngwanake.
Ke a go opelela rapina ya losika lwa menwana.
Luna Bell, ke solofela gore o tla e rata. O dira sentle, Luna Bell.
Ke a leboga. Ke tshwanetse go tsamaya jaanong. Re tla bonana mo nakong e tlang, re om.
Re tla bonana mo nakong e tlang, Luna Bell ngwanake. Masego.
Beautiful moon, let's dance through the forest now.